Guys, please subscribe and help the channel get to 70k subscribers. Welcome to all my fans on the TV. It's the Betway Premiership. I'm Azulu 1, Kaizer Chiefs 3. I'm joined by a friend, my brother, come on, Puma Gupi.
Mfethu uSanele lo.
Yes.
Ngiqhamuka ngapha ezweni laseMpangeni.
Sanele, ubone kanjani game?
Hey, badlalile ngathi abafana.
Yes.
Kodwa ke mina ngikhala kakhulu ngo-coach.
Ukhala ngani?
Iy'nqumo za-coach azikho zinhle. Lo coach lonke ukuthi mina akahambe njengamanje akahambe.
Ukhathele
mina.
Ukhathazwa yini?
Coach, iy'nqumo zakhe azikho zinhle.
Ziphi?
Awukwazi ukuthi ungadedela abantu benza amaphutha uphinde ubabuyisela. Angithi yabona.
Abani?
Abadlali.
Baphi?
La sikhuluma yabo nje umfana lo uBrooks. UBrooks.
Yes.
Angizange ngijabule mina ngaye.
Your performance ya?
Exactly.
Yes.
Akukona okokuqala futhi.
Yes.
Exactly.
UBrooks inkinga.
Ngiyena uBrooks inkinga.
Babizabona.
Babizabona.